Litani nke Bianca nwanyari na asambari.
Mabala ayola.
Sint Bianca Ojukwu seturu onye na achori ino n'oche ya.
Mabala ayola.
Sint Bianca nwanyi mara mba nke uku.
Mabala ayola.
Sint Bianca oji aka ntia soku wanna la Biafra.
Mabala ayola.
Sint Bianca oji aka ntia reset ndoburu ha nwara anwu.
Mabala ayola.
Sint Bianca ojula mapubo set n'isi nwanyi ibe ya holo synthetic.
Mabala ayola.
Sint Bianca ojula chief to gushi wigi nwanyi ibe ya.
Mabala ayola.
Sint Bianca ojula achushi ya nwanyi n'oche di ya bu governor.
Ayola.
Ayiyo.
Aina ayo.
Oh Bianca dengozi. Ki were aka iji amapụ ndị na-achọ ịnọ n'oche ha, nyere ndị Igbo aka jekwuo Abuja, jemapụrụ anyị ndị ala adịghị mma na ndị na-achọ inwere onwe anyị na-achukwu ogige Abiama.
Ise.
Amen. 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 Amen.
Off the camera, off the camera, off the camera, off the camera. Amen. Off the camera, off the camera. People are watching, off the camera.